nari nakubajije mu ntango uti mbega iyo telefone ngendanwa yawe ikumariye iki mbega kino kiza cha COVID-19 canke coronavirus mbega gishobora kuba cyakwigishije iki muri kino gihe ko mbona atamuntu umwe yariko arava mu gihugu ngo agende mu kindi canke mu gisagara ngo agende mu kindi kuri bamwe hariho mbere nabo bari bugaranye mu mazu badashobora gusohoka ngo bagende kure mbega ibyo byose bikwigisha iki eje mu isanzwe yo muri no video nshasha nako ndakubwira hariho ikintu kimwe cyaje mu mutwe iwanje mu bisanzwe mpereye nko ku telefone ngendanwa dukoresha abantu benshi telefone bazi yuko ari uguhamagara canke kwakira ubutumwa abantu bo hanze canke wegya no hino baba barungikiye hanyuma bakaraba n'ibyo abandi bariko barakora canke bakaraba ibyo abandi bariko barimwe muri icyo gihe ubisanzwe hari abantu bazi yuko telefone kenshi na kenshi ari gusanga bariko baragira ama selfie kugira ngo yereke ibyo undi arimwe canke ugasanga telefone ngendanwa twifotoye turi kumwe n'abagenzi turiko turasangira canke ugasanga agafoto nagakoze neza kugira ngo ndagashire kuri stati yanjye ya WhatsApp canke Facebook canke Instagram kugira ngo abantu benshi bagakunde bagiye like canke bagire icyo babivuze ko ariko telefone mu bisanzwe telefone yari kwiye kuba igikoresho cyari gikwiye kuba igikoresho kuri twebwe na cyane cyane ugwaruka dushaka gukora dushaka gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dukore n'igihugu cyacu kugira ngo dushobore kwiteza imbere ku bisanzwe wewe uwo uri kurakoresha telefone nk'uko telefone y'ukume ngo ni igikinisho washobora gushaka amafoto yawe ugashaka ibyo ushatse byose mu bisanzwe egome hariho abantu usanga bariko barabikora mu kutamenya mugabo ndabizi yuko ni waraba ino video mu mpera yayo ndabizi uraza kuba wahinduye mu mutwi wawe waza kuba wahinduye ivyumviro kugira ngo ushobore gukoresha telefone nawe ushobore gukoresha telefone nawe ishobore mbere no kukuviramwo ikintu cy'akazi ushobora gukora ku bisanzwe hano nisiguye gatoyi novuga gute abagenzi bacu ba Tanzania canke abaganda canke n'abanyarwanda mbere washaka baratahuye ukuntu bashobora gukoresha telefone kugira ngo ishobore kubaviramwo ishobore kubaviramwo akazi nukuvuga gute nukuvuga yuko telefone benshi turafata tugashyiramo nk'amayinite igihumbi bibiri bitatu bitanu cumi mbe hari n'abashyiraho nka 20 ku kwezi kugira ngo bashobore kugira bashobore kujya kuri WhatsApp bashobore kujya kuri Facebook bashobore kwandikira abagenzi bakoresheje icyo bita ama réseaux sociaux cyanke icyo bita ama réseaux sociaux mu gifaransa none ayo mafaranga ushobora kuba wakoresheje ku kwezi ndakubajije gatoyi none uhora uyagarura bihora bishika yuko mu bintu uba wasize ko apari yuko ushobora kuba waze ko y'amafoto yawe ushobora kuba waze ko baba ni mwa muri kumwe abagenzi muri ko murekana ibyo murimwo bihora bishika none ayo mafaranga ugasubira ukayagarura cyanke ukaronka kw'inyungu mu gitondo wabyutse ugashyiramo amafaranga igihumbi kugira ngo ushobore kuvugana n'abawe kugira ngo ushobore kubwira n'abandi bantu kugira ngo ushobore kuganira n'abandi ushobore kumva ibyo abandi bariko barakora hageze ku mugoroba cyangwa ukwezi guheze wateza kuba ufise amafaranga mu bisanzwe ushobora gukura muri ya mafaranga uhora ushyiramo igihe cyose buri munsi none ndakubajije kuri wewe uronka amafaranga ngahe ikibazo rega kiri ngaho nyine mu bisanzwe ikibazo kiri ngaho nyine kubera hariho n'abantu usanga bariko barasaba amayinite washaka ngo gushyiramo ngo amayinite kugira ngo ashobore kwikonekita ku ma réseaux sociaux nakubwiye abatanzaniya cyangwa abanyarwanda cyangwa abaganda cyangwa abakenya cyangwa n'abandi bantu baba kure za Senegal za Cote d'Ivoire bamaze gutahura ukuntu bashobora gukoresha itelefone bakayikuramo amafaranga cyangwa bakayihemberwa ko pa raporo y'akazi baba bakoze ibyo baba ariko barakora ku telefone ugasanga babiyonsemo amafaranga abo bantu aragenda ahijya no hino muri ville trafice trafice abantu bafite amamangazini bafite amamangazini y'ibintu byinshi washaka hariho aba bafite amangazini zidandaza ivyuma bya bita bya kinkayeri hariho dufite abadandaza ibyo kurya amateka we nibiki hariho abadandaza impunzu ibirato amapantaro hari abadandaza isaha hari abashobora kuba badandaza amagurumeti amarineti amayekutere amatelefone bashobora kuba badandaza ibintu byinshi cyane rwose wewe urashobora kuba ufise umugenzi cyanke umuntu mubanye cyanke papa wawe cyanke mama wawe akaba ariko aradandaza hariya ku isoko akaba ariko aradandaza aho hantu muri aziatike cyanke mu ruvumera cyanke mu isoko ariyo yose washobora kumwegera umubwira ati mama jewe ndashobora kurondera abakiriya ushobora kumurondera abakiriya gute ushobora kumurondera abakiriya kuri ya telefone ngendanwa yawe ushobora kumurondera abakiriya muri cya gihumbi cyawe wamushyiramo iminsi yose muri telefone ukavuga ati iki gihumbi shizemo ngo mafate mfotore mu mafoto y'ibyo papa dandaza cyangwa mama cyangwa umugenzi wanje ibyo dandaza hanyuma ndabi shire kuri stati yanje cyo ubwo ni kimushaka kugira ndabishye kuri stati yanje sheko ni gicyiro bigugwa ndabazi kwa nabadandaza imodoka abikora ugasanga aheze kuri stati agashira ko imodoka adandaza agashaka amaparcel agashaka amazu adandaza ni bintu icyo ndiko ndakubwira ni kimwe mu byo ushaka gukora bivanye n'ivyo wewe uba wumva cyangwa bivanye n'ivyo wewe ubushaka gukora cyangwa uba wumva yuko byo korohera gusumba ibindi ushobora postinga ibirato bya mama wa cyangwa bya papa wa dandaza ukavuga ati njye ndashaka ibirato cyangwa ndishe ko shokora cyangwa ndishe ko gato bivanye n'ivyo wewe ukuvyumva uko bikorohera hanyuma umaze gufata amafoto y'ivyo bintu mwa mwavuganye na nyene yo ukamubwira ati mbega ndakuzaniye umukiriya iki kintu dandaza ibihumbi mirongo itanu cyangwa ikintu dandaza ibihumbi ijana wompaga komisiyo gatoya wonsigira ko marje y'igihumbi cyangwa igihumbi n'atanu arashobora kubikwemerera fasima kubera uburiko uramuzanira abakiriya ntashobora kubyanga na gatoya niho rero cyo ufata kuri ya telefone yawe n'aya mayinite wakoresha cya gihumbi ugashyirako kuri ya sati yawe ugashyirako bya bintu naka adandaza ugashyirako bya bintu mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa umugenzi wawe adandaza ugashyirako ya maservisi y'umuntu ashobora kuba atanga kubera ashobora kuba atadandaza ibintu gusa mugabo ugasanga aratanga amaservisi ugasanga aratanga amaservisi ya kamera nk'uwo ariko arankamera ngaho imbere yanjye ugasanga aratanga amaservisi ya design ugasanga aratanga amaservisi n'amaservisi ni ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora n'iyi telefone urumva ni ibintu byinshi byinshi cyane hamubisize ko muri ba bagenzi bawe subiye inyuma gatoya hariho umuntu yambwiye ngo afise abagenzi amajana icyenda ngo amasati yiwe ngo yaravye abantu amajana atanu ngo Facebook yiwe kubera Facebook ntiyemera abantu barenga ibihumbi bitanu ngo Facebook yiwe yaruzuye urumva yakwije 5000 isabwa na Facebook ngo ugasanga abo bantu bose afise nta n'amafaranga cumi ashobora kubakuramo mugabo bicaye hamwe ugasanga rimwe birashika ariko arasaba amafaranga igihumbi cyangwa bibiri cyangwa bitanu byo gushyira mu telefone kugira ngo ashobore kwikonekta kuri ya marezo sosiyo ndiko ndababwira rero ngarutse inyuma gatoya umaze kubipostinga rero ba bagenzi bawe wambwira bya bihumbi bitanu cyangwa amajana icyenda bari kuri WhatsApp yawe baca babibona babibonye barabona ko ibiciro kuko muri bajya bagenzi bawe bose barafise ibintu baba bakeneye iminsi yose bajya bagenzi bawe barakeneye kwambara bajya bagenzi bawe barakeneye telefone nziza bajya bagenzi bawe barakeneye amayikuteri bajya bagenzi bawe barafite papa wabo bari kubarubaka bajya bagenzi bawe barafise ba papa wabo bashaka kugura amamodoka bajya bagenzi bawe barafise abagenzi babo cyangwa barafise ba papa wabo cyangwa bo nyine bashaka kuvoyaja urashaka kuri agence de voyage bashaka kuvoyaja ukabagurishiza ko amatike a partir ya telefone yawe y'ibyo wasize hanyuma rero abibonye aravuga ati okay ikintu nakibonye kwa gisize ko mbeke kigwa ngahe arashobora kuba utaze gikintu cyangwa gisize ko okay ni 50 kwa naka en plus kubera muba muri abagenzi biroroshye yo gushaka kumugurisha ko byoroshye kubera abagufitiye ico icyizere confiance abakwizeye abizi ko udashobora kumwesikroka cyangwa kumubesha bigacya byoroha kugira ngo ushobore kugurisha rero nariko ndakubwira ndakwereka mu ncamake ukuntu umuntu yashaka gukora hanyuma kugira ngo ya mafaranga yawe ushobora kuba waronse wasize muri telefone ushobore kuronka ko inyungu sindiko ndakubuza gushira ku ifoto nziza yawe canke gukora ngo ushire ku foto nziza oya canke gushira ko muri kumwe n'abagenzi oya sivyo ndiko ndakubuza urashobora kubishira ko mugabo gashira ko nivyo bindi bishobora kugufasha kugira ngo bishobora kugufasha kugira ngo ushobore kuronka ya mafaranga ushobora gushira mu telefone bya bindi by'uko ariko ushaka gusaba amahera canke ushaka kugenda kubwira mugenza ngo ndashomereye ngo jewe muri no minsi ngo nta jean de poche mfise abavyeyi ngo bamaze ngo iminsi ngo batambara jean de poche ugasanga biragabanutse nawe ugashobora gusanga uraronse uduhera dukeye dushobora kuba turagufashije mu buzima kindi nacyo navuga ku telefone umuntu ashobora kuba atazi ikintu urashobora kuba utazi ikintu muri no minsi egome twarize ku ishuri twese ariko hariho ibintu bimwe bimwe usanga umuntu atazi rero hano no kubwira yuko ushobora gukoresha telefone nyine iyo telefone yawe ngendanwa kuri ya mainitene washiramo ukiga kuri YouTube na hantu bigisha ibintu byinshi Facebook na hantu bigisha ibintu byinshi uburyo bwa mbere nako ndakubwira ukuntu ushobora kuronka amahera ukoresha telefone ngendanwa y'amafaranga yawe washiramo kugira ngo ntapfuse ukaronka ko inyungu ariko n'uburyo bwa kabiri nabwo umuntu ashobora gukoresha telefone ngendanwa n'ukwiga aha ku telefone mwisanzwe YouTube canke Facebook canke Instagram mwisanzwe irigisha ibintu byinshi cyane gose bashobora kwiga muri iyo twako turavuga urashobora kugira kwiga ukuntu bashobora kugira publicité kuri Facebook canke kwiga ukuntu bashobora kugira publicité kuri WhatsApp ni ibintu byinshi cyane gose umuntu ashobora kwiga akoresheje telefone ngendanwa kwiga si bimwe twabona mu ishuri gusa hariho n'indi myuga myinshi ushobora kwiga ukoresheje telefone yawe ngendanwa urashobora kwiga gucapa urashobora kwiga gukora amasanamu urashobora kwiga kugira publicité kuri Facebook urashobora kwiga kugira publicité kuri YouTube urashobora kwiga ibintu byinshi cyane ukoresheje telefone urashobora kwiga mbere no gutwara imodoka basigaye babyigisha ukoresheje iki ukoresheje YouTube urashobora kwiga ukuntu ushobora kubwira abantu washaka kwiga hariho ivyigwa byinshi cyane rwose ushobora kwiga ukoresheje telefone yawe bisanzwe turakunda kuba dufise akaruhuko mu gasanga muri uwo mwanya turiko dufise akaruhuko ugasanga ntituko turiga rero apare yuko wowe wasize ko bya bindi urashobora gukoresha telefone yawe kugira ngo wige ikindi nacyo nari nakubajije mu ntango y'ino video nari nakubajije ati mbega Covid-19 cyangwa coronavirus yakwigishije iki muri ino minsi wewe wagumye muhira muri ino minsi hariho abantu benshi batavuye mu mazu hariho benshi bagumye bugaranywe je naganiriye n'abantu benshi muri ino minsi mu bisanzwe abantu bizi ibintu byinshi hariho nk'abantu usanga bari babaye ugasanga umugore aba nko mu kindi gihugu n'umugabo mu kindi gihugu umugabo ugasanga nko muri ino minsi ya Covid-19 bararose umwanya wo kuguma hamwe bararose umwanya wo kuvuga nibagoye nk'ubu mu bisanzwe muri bino bihe bya coronavirus turibaza yuko hariho abantu ngo bahagaritse gukora ariko ndakubwiye yuko hariho abantu babandanije gukora batigeze bahagarika n'umunsi n'umwe kubera batahuye ibanga kubera bamenye yuko bicariye muhira bashobora gukomanda ikintu kikabashikira batamanje gukora iki batamanje kwideplasa batamanje gufata indege nakari ibyo byo gufata indege iyumvire gatoyi uba wafashe indege ni ukuvuga yuko bigufata itike bigufata uraruha nk'abantu twebwe dushobora kuba dukorera nka Kampala cyangwa dukorera nka Dar es Salaam cyangwa tugenda nka Dubai cyangwa mu Bushinwa byose biraruhisha rero ukoreye nko muhira ugakorera ku telefone yawe ni uburyo bundi bushasha buri ko buraza umuntu ashobora gukoresha atarushe kandi atanga ubu nyinshi amanje kubishyiramo hama mbwira ko ndakubwira yuko mu minsi iza mu myaka izoza yashobora kudodushikira mu myaka izoza twebwe kubera turi mu Burundi kandi turi nko muri Afurika usanga ibintu byinshi biza inyuma y'abandi telefone ngendanwa azoba ari ngombwa yuko uyitunga ndasubiramo mu minsi iza mu myaka iza telefone ngendanwa nawe uzoba uri umunyagihugu wa hariya kure cyane rwose azoba ari ngombwa yuko utunga telefone ngendanwa. Uti ndabikuye kuki? Kubera uravye neza niyo isi iri kwiragenda. Uravye neza niyo turiko turaje. Kubisanzwe turiko turaja ahantu iyo turiko turaja amafaranga ayatukoresha mu mufuko y'iwacu ayo mafaranga ntayazobariho. Ndakubwira nuko ibanki nkuru y'igihugu ifise umugambi wo kuzogabanura amahera inoti mu myaka izoza kubera inoti bwa mbere bwo zisaza n'ingoma kandi ziraje natwandukiza n'ingwara nk'ubu ugwaye nk'ingwara ukawufise inoti hanyuma ukayimpa jewe canke ukayiha umugenzi wawe iyo ngwara irashobora kumwandukira urumva rero ni umugambi w'isi yose ni umugambi uzobandanya umuntu ugasanga tuzohora dukoresha amatelefone yacu ngendanwa kugira ngo dushobore gusaba ibyashara dushobore gukomanda ibyashara nko mu Bushinwa dushobore gukomanda ikintu nko ruguru dushobore gukomanda ubuki wibereye Bujumbura nke mu Ruyigi cyangwa ukomande ikindi kintu cyari cyose haba kugura nk'imikeke makamba cyangwa kugura imikeke nyanzarake ushobore gukoresha telefone yawe hariho nabamaze kubitangura ugasanga bakoresha za Eco Cash bakoresha za Lumi Cash bakoresha za M-Pesa mu gukomanda ibintu byabo wabona abantu batanguye gutahura kandi mu bisanzwe si gutahura gusa uzosanga na wewe uzovyisanga muzosanga uri oblige uzosanga utegerezwa gukoresha telefone kugira ngo ushobore gukora ibyashara byawe hano rero nako ndakubwira kugira ngo witegure mu mutwe kugira ngo ubwire nabandi kugira ngo ibindi ko ndavuga ubisangize nabandi bavyumvirize kuko mu misiza kuko isi turiko iyo turiko turaja naho nyine kuko umuntu wari wese azobatunze telefone nari kuvuga ibintu byinshi mugabo si byinshi cyane no bivuga ko mugabo agasanga utahura agasanga wankurikiye kuva mu ntango gushika hano tugeze watahuye hari ndabizi yuko hariyo icyumviro gishasha cyakujemo ndabizi yuko harano nagukuye ndagushikanye kuri ino saha rero nongeye ndagushimira agasanga ibyo twako turavuga byakuryoheye gira like hanyuma wongere ugire partage kugira bishikire n'abandi bishobore kubafasha kuko ndizera yuko ibyo twako turavuga ni ibintu bifite akamaro bishobora kugira akamaro wewe ama bishobora kugira akamaro n'umugenzi wawe ciao thank you very much